Shots fired. Whoa. Back to the future. Whoa. Catching air like I hit a floating Buddha. Whoa. Move the bitch out the way like I'm Luda. Whoa. I make a move like I'm doing Kama Sutra. Whoa. Shots fired. Da 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 da